Nyeri County ma Kisumu. Meshak, jitudo ting'o bat gi dongruok. Jitudo ting'o bat gi yiero nyaka e debe. Jitude kod tiyo mana ne ng'ama ni oting'o badi. Obedo gowi mapek. Manyaka okata thuolo ma oyo higni abich mondo mi ochul. Ting'o bat ni en gi nengo marom nade e iye ka? Ma higni abich kalo kichula chula gowi. Mago joneno mwacho kaka, Meshak.
Erokamano Cleophas. Aparo ni jopiny ng'eny jopiny nigi gima kidongere luongo ni naive. We achak gi Wilberforce Otieno Mosiepa. Adieri mantie en ni gik miwachogo te onge evidence mora mora. Omiyo dang' ok waket ni wadwa bet e National TV wago mbak rumors ni ODM miyo jodongo and iluongo nyaka nyingo Oburu Odinga nyathi kich achiel. Oburu ne ok odhi unopposed. Nitie joma nochung' kode kendo matindo. Ka Josiaya County constituencies abiriyo go nodhi e tok box kata debe ma idhi e kendi tiyudo kalatas to gitik mana box mar Oburu. Apani it is not good mondo wawach ni nochungi. Ok en gima long'o wacho ni nochungi. Nikech waseneno e piny Luo Nyanza achiel no. Ana Migori, mbunge na en Awol Wuod Awendo. Awol kochung' mokwongo, ne kopiyo yombe, to noting'o otiko mar ODM. Yeah? Noting'o otiko mar ODM, to kopiyo nokawo otiko mar Ford Kenya. Kane giselaro ODM momiye to we kopiyo, to kopiyo ne japuonj. Kopiyo dhi omo otiko mar Ford Kenya, moyombego. Onge ng'ama nochung' gi bunde e tok jogo kura, kachuno ni nyaka uyier mana Wuol. So, an miriambo manono nono ma ji kelo mag kiochungi, kiochunwa gi ng'ani, it is neither here nor there. Ka udwaro ng'ama udwaro, in ing'eyo, ng'ane oseyombo kacha, kata ulago noyombo Kisumo kacha, gi party ma ok ODM, to nokwongo manyo tiko mar ODM ma ok otimore nade, ma ok oyudo. So, we uketo wagi gik maonge evidence ka gi kacha ni ochunu. Ka iwuok idhi go mbulu, ine ming'e maler ni an adhi gocho ni Cleophas Oluoch. Nikech magi magi ma. Namba ariyo, ok inyal wacho ni mondo waduoki ni itimo yiero kata nomination mar ODM as procurement. An nitie chieng' moro mane wasebedo ka mapenjo jatwak moro ni en kaka jachung' notero pesa di, ok ginyal wacho to notene ng'a exactly. Nikech party nigi National Election Board. Inyalo wacho nwa wacha nikech Kenya nigi demokrasi kama intie no. Instead of ndiko nwa SMS, nyisa ni an nachung' to natene National Election Board pesa ma kama. To ok gimiye otiko. Gik makore wacha wacha here and there to keto waketa jomatimo kizungu luongo ni rumor mongering. To iye, bende waiye, ni nitiere jok mang'eny ma ok oseyudo haki gi e chama. To mano ok nyis ni e Luo Nyanza ema gini nitie. Nikech sani awinjo ka the picture ma jowa moko temo paint en ni en Luo Nyanza en ODM. Anyalo kata mention a few mondo unyisa ni be Cleophas ne intie ka. Donge ne UDA otimo nomination Nandi Hills ma Alfred Keter oka otiko gi duond jopiny. Alfred Keter sani ni e bunge. Donge no mae nyaka otiko no gi tend chama moka omi Bernard Kitur Mosiepa ema sani mbunge kanyo. Ng'ama notimo nomination Carmerian Keitan gini and many others wanyalo count gi. Mana joma naive ma ok ong'eyo gima dhi nyime on the other side emokasre ni en mana ODM kende. Nitiere mang'eny mana ok otim across the country. Then finally, aparo ni as a country onengo koro wayiere ni some of this democracy man wadhu aboro kuom jomoko ok donj kodwa. Kaber, tonengo ji obed a presidential, not presidential, a parliamentary system of governance. Ma party, un gimutimo en mondo uyud vote for your party. to party ngeyo ni Cleophas nyalo represent waka. Nikech gimwatemo dwaro ni oko binyalore onge party e Kenya ka mabro timo nomination ward to ward in more than 1,000 wards. Matim kamano nyake presidential candidate. Mano is another general election madwaro 50 to 100 billion onge political party sani Kenya ka manigi pesa.
Ero kamano Mashak Odede. Ewa tunike mantire karaka.